The state of Manipur in eastern India is synonymous with dance. Here, old and young, even the littlest children dance together. The costume of the female dancer of Manipur is surely one of the loveliest in India.
Hari 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 Hari